on the beat. Fire.
Eti mweka emo, mufintu na pitile emo. Eti mweka emo. Mweka emo ine antu nalichulile nalilile nebo nalisewene ayo nalichulile ine nalisewene nebo nalilile ayo
nalilangenjewa wamwana tekanya Chalo
Chali chupa
Ne washala ufa Na mwene kwati lewa nalikola Nalishira fionse Na tampilo kwangala Na wale abanandi Bachinto ufa
Bad company corrupts good morals
I didn't know
consequences
Inshiko shapita Natampilo kulwala Ukumfa fimbi fimbi fe Ine
No ishiva Atilifuma No mwine wifuma Sha ishiva
Eti mweka emo Mufintu napitile emo Eti mweka
Mweka emo
Ine
Pantu nalichulile Nalililile Nebo Nalisewene Ayo Nalichulile
Ine
Nalisewene Nebo Nalilile Ayo
Ifintu napitamo